A-A-E-E-A-O-A-U-E-A-E-E-E-O-E-U-I-A-I-E-E-E-O-E-U-I-A-I-E-E-E-O-E-U-I-A-I-E-E-E-O-E-U-I-A-I-E-E-E-O-E-U-I-A-I-E-E-E-O-E-U-I-A-I-E-E-E-O-E-U-I-A-I-E-E-E-O-E-U-I-A-I-E-E-E-O-E-U-I-A-I-E-E-E-O-E-U-I-A-I-E-E-E-O-E-U-I-A-I-E-E-E-E-O-E-U-I-A-I-E-E-E-E-O-E-U-I-A-I-E-E-E-E-O-E-U-I-A-I-E-E-E-E-O-E-U-I-A-I-E-E-E-E-O-E-U-I-A-I-E-E-E-E-E-O-E-U-I-A-I-E-E-E-E-E-O-E-U-I-A-I-E-E-E-E-E-O-E-U-